none amatara muhira harayahari
oya nayariho
none mubunye akamaro kayo aje
yanafasha kwiga mu ijoro canke maye ndarondera ibifungurwa yakamfasha kumurekera ndetse n'abandi yarabafasha
nta mugambi muhira w'ubuhari amatara nk'umunsi yoboneka
mugambi umugambi wohaba kandi munini cyane
warari nk'uduki
ari gihe kubera tubanwa kwibarabara amatara yahari turashobora gushyira nk'utwashara nyene aba bakaza baradushore
yo